wanaozuia njia ya Baranito. Uso wao ni jehanamu.
You don't know what you're talking about! You can all go to hell!
Wait a minute. That's the...
People! For what? For now to do here! Wacha wawe toleo ya damu ya njia za tu.